Joyeux anniversaire, Eglise Vivante, mu Burundi, eka n'ahandi imaze gushika isabukuru nziza cyane, isabukuru nziza aba Vivante amukwiriye isi yose ku migabane itanu y'isi. Munkundire, ndabaramutse ndabifuriza amahoro, ndabakeza ku ntambuko dushitse ku imyaka 30. Ariko ntaravuga byinshi munyemerere mpekaze mami mama pasteur nawe agira ico ababwiye murakoze cyane
haleluya isabukuru nziza aba Vivante mwese aho muri kwisi hose isabukuru nziza imana yatugiriye neza muri imyaka 30 imana yatugiriye neza isabukuru nziza Reka nifatanye n'umwanditsi wa Zaburi y'ijana na 36. Yavuze ngo nimushime Uhoraho yuko ari mwiza. Kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimushime Imana isumba ibyitwa Imana. Kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nimushime Umwami w'abami. Kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nakomeza iraryoshe. Yemwe ba Vivante nidushime Uhoraho. Yatugiriye neza mu myaka 30 twabonye ibikomeye kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira twabonye cinzira hatagira inzira kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira twabonye ingumba zivyara kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira
haleluya
twabonye abarwayi bakira ibirwara byari bikomakomeye muri iyi myaka 30 kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira nukuri imana itugirire neza celebration nziza muri iyi myaka 30 reka twibuke imbabazi z'Uhoraho amen
haleluya rakoze mami kubwa imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira munkundire ntangure nshima nshimira imana yatubere mwizigirwa kuri iyi myaka 30 mwarayishimye twarayishimye turayishima kandi tuzokoma tuyishima warakoze mana kandi icubahiro kibi cyawe ngomba nshime kandi kubwa umukozi wayo David aruhutse na madamu wiwe madamu Rus wa Yesu yakoresheje gutangura iri shengero eka n'ababafashije bose mu ntango gushika uyu munsi dushimye abakozi b'Imana abarongozi ba Eglise Vivante ku nzego zose mu Burundi muri Congo Democratique mu Rwanda muri Senegal nabandi ba Vivante bajejwe ibikorwa hirya no hino mu mashengero bagiyemo babananije kuba barongozi beza aho mbona n'abarongozi b'amashengero atandukanye bakambaye ati nukuri abana banyu baradutangaza bari n'ingabire z'uburongozi reka mvuga ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice cya 19 Yobu igice cya 19 umurongo wa 25 gushika ku 27 aravuga ngo ariko je uganje nzi uko umucunguzi wanje ariho kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi kandi urukoba rwanje nirwamara kubora nzobona imana fise umubiri nzoyibonera ubwanje amaso yanje azoyitegereza nta wundi nzoraba umushaha wanje udendewe n'inkumbu nariko ndasengera iyi myaka 30 nibuka vyinshi twari gushikako tutashitse ko kubera nkuko mubizi iri shengero imaze imyaka 30 mugabo waritanguje yitavye imana rimaze imyaka 5 gusa ritanguye nubwo ngo tumaze imyaka 25 turi mu bihe bitoroshe kuko hari abantu bagerageje gushakonona bagomba gufata ikibanza ciwe bitera umudurumbanye gushikana uyu munsi ariko ntivyabujije ishengero gukura ndiko ndabisengera mbabajwe n'ibihe byatakaye numva Imana irandemeshe irambaye ngo ndashoboye gucungura ndi umucunguzi wawe ndashobora gucungura n'igihe cyatakaye ndashobora kuhasheta I can redeem ndashobora kugarukana oh haleluya iyi Imana yashoboye kuja muri kahise kawe ikagarukana ibyatakaye ntigukiza gusa muri uyu mwanya ariko urashobora no kugucungurira nk'ibyo bagutwaye hari umama umupfakazi nzi muri Eglise Vivante bagurishije inzu yiwe banki irayigurisha kuko umugabo yari amaze gupfa wayimugurisha wayiguze arasubira arayimuha mama arayigura uko n'ugucungurwa imana igwe gucungura ibyawe byagiye utibaza ingene byo ugaruka turafise umucunguzi turafise umucunguzi yadukijije ibyaha kandi agarukana n'ibyacu byagiye hari inkuru nibuka yu abana babiri babana umwe aritonda undi agakubagana cyane uwitonda kama mubuza abuza aho ndakubagana aho ndakubagana rimwe aja mu kabare aragwana acumita umuntu imbugita uwundi arapfa acafata ya acarirukanka aheje kwica umuntu azari ko amaraso ku mpuzu yiwe mukuru wacamenya kwa icononekaye acamubwira ati kuri iyo mpuzu kuri iyo shati wambaye arayikura mukuru arayambara acamuha gwiwe itari kwa maraso acarirukanka wari inyegeza umwe yishe umuntu ari inyegeza umwe mutonyi umukuru polisi je isanga hagaze ngaho ari kwa maraso ntibamubaza baramujana baramufunga bamucira urwo gupfa baramubaza mbere ko yicwa ngo hari icuvuga atego ni munyemere nandika kete yandikira kete mutonyi ngo ngirampfe ubuzima nubaye ububeho mutonyi we azayirukanka ati nimureke nije nabikoze batoya ivyaheze baramwica uyu yarapfuye ariko apfa mucunguye acunga ubugingo bwa murumuna wiwe twebwe umucunguzi wacu yaradupfiri ariko kandi ariho
amen
uyu yobu yabivuze ari mu byago bikomeye yari kwararizwa n'abana be bapfuye yari kwararizwa n'urukoba gwe ruri kwibihute yari kwararizwa n'inka ziyo zapfuye ibihumbi n'ama ningamia n'ama na nimene n'amasho y'uburyo bwose ibintu bibabaye bibabaje ariko arahagara hagati aravuga ngo ndazi ubwanje ko umucunguzi wanje ariho Vivante umucunguzi wacu ariho yaraducunguye kenshi yo parcel ntiyagenda yaraducunguye kenshi Vivante igumi ihagaze yaraducunguye kenshi ARM igumi ihagaze mu buryo butangaje benshi muribuka ingwano zabaye muri ARM baguma bavuga rino muryango n'ibindi ku maradiyo uhoraho yatubereye umwizigigwa n'ubu arashobora gucungura muritegure kujana na muri imyaka 30 aduhanagura mosozi kandi atugire nko yagire Yosefu Yosefu yabaye buzima bwiza cyane bumwibagiza murantunga Yosefu yagurishijwe afite imyaka 17 aseruka afite imyaka 30 imbere ya Farao atangura gutwara Egiputa apfa afite imyaka 110 nuvuga ngo imyaka 80 yabaho neza imwibagiza kuburyo avuga ngo uhoraho yanyibagije imibabaro mu gihugu kitari canje uwo ni Yosefu uhoraho agucungure akwibagize ibyo bigaruke ahasheti byawe ahasheti umwanya watakaye nkuko bagenda bakagura credit bakayihasheta iyindi banki ikayifata ukaruhuka mbere bakakongera n'ayandi ugashobora gukora uhoraho arasheti novuga byinshi ku mucunguzi hari amajambo menshi Yesaya muvuze ko Salomo aravuga mu migani 23 ngo kuko umucunguzi wazo ari nyenkomeze ariko ngo ntuzugire nabi mpfubye igihe David yapfa twahuye n'ingorane avuga ngo karabaye ka Vivante mugabo uhora hari abi mpfubye aravye umuryango wiwe araba Vivante atugira neza umunyenkomeze umucunguzi wacu umunyenkomeze Yesaya 44:24 haranse ngo kuko niko haragize umucunguzi wakubumbye uhero kiri munda ati ni je uhoraho ndema vyose naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi hariho twari kumwe Yesaya 47:4 niko umucunguzi wacu agize izina ryiwe n'uhoraho nyene ingabo uwera w'abisirayeli Yesaya 48:17 uko niko uhoraho umucunguzi wawe uwera w'abisirayeli agize ati ni je uhoraho imana yawe mwigisha ibikugirira ikimazi nka kurongora mu nzira ukwiye gucamo Yesaya 49:7 uko niko haragize umucunguzi wa Isirayeli uwera wiwe abwira umwe abantu bakengera uwihanga rya nkurunuka umushumba w'abaganza atabami bazobiraba bahaguruke bona baganwa bakoma amashi kubwuhoraho umwizigirwa niwe wera wa Isirayeli yagutoranije Yesaya 54:8 uburake bwaraziririnze nguhisha inyonga zanje akanya gato ariko nzokugirira imbabazi z'urukundo rutazoshira ni je uhora mucunguzi wawe mbivuze bakundwa novuga imirongo myinshi ariho Yesaya 59 murongo wa 20 kandi umucunguzi azoza Siyoni kuba mu bayako bateye ibitugu ibicumuro niko waragize nimwatera ibitugu kugabitanya no gucumura uhoraho azobaza ko ni bintu kuvuga ngo turabe twihane tubabarire dukosoraho twononye uhoraho atugire neza Yesaya 60 umurongo wa 16 hanse ngo kandi uzokonka amaberebere y'amahanga uzokonka amabere y'abami kandi uzomenya uko je uhoraho ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe inyenkomezi ya Yakobo 33 hanse ngo ko wewe uri data wa twese naho Aburahamu atatuzi kandi na Israeli ntatwemere wewe ubwawe uhoraho niwe data umucunguzi wacu n'iryo zina ryawe uherekera hose bakundwa naho batokwemera uhoraho n'umucunguzi wawe Yeremiya 50:34 hanse ngo ariko umucunguzi wabo arakomeye uhoraho nye n'ingabo n'iryo zina ryiwe azobitsa mu manza zabo kugira ngo ahe isi kuruhuka ariko atere ababi Babuloni imitima ihagaze Oh haleluya uhoraho abagire neza Oh joyeux anniversaire umucunguzi wacu atugire neza vivante usubizwe ibihe byatakaye usubizwe abawe batakaye utere imbere ukore imigambi ikomeye yose ikinyegeje dutegezwa gushikako Imana ibahezage mwarakoze kwihangana mwarakoze guhagara neza no gutanga ibyanyu byose kandi mwese mwitanga uhoraho numwizigirwa watanga ikogwa ciza no kubishitsa azobishitsa uhoraho barabe neza uhoraho muri kishize munyonga hiwe uhoraho abaho umugisha uhoraho abaha mahoro aba baraba bamenye ko mwagiriwe neza nuhoraho nous sommes fiers de vous turabakunda kandi uhoraho azotunezeza twese hamwe tubandanya mu bikorwa yaduhamagariye imana ibagire neza amajana maza Joyeux anniversaire.